Nabaramukije bakunzi mudukurikira ku ishene ya YouTube Daniel Mugisha je muvugana ni Daniel Mugisha.
Ubufaransa ni igihugu cyagumanye imigenderanire ikomeye n'ibihugu bya Afrika cyatwaye mu gihe cy'ubukoroni. Muri cyo gihe Ubufaransa bwatwara igice kinini cya Afrika yo mu burengero icyo bita AOF, Afrique Occidentale Française, cyarimo ibihugu nka Senegal, Côte d'Ivoire, Mali, Benin, Guinée Équatoriale, Burkina Faso n'ibindi. Hari n'ikindi gice cya Afrika yo hagati bita AEF, Afrique Équatoriale Française, cyari kigizwe n'ibihugu nka Gabon, Centrafrique, Chad, Cameroun n'ibindi. Abanyafrika baturuka muri ivyo bihugu bamye bamariye Ubufaransa kamaro kadasanzwe. Hari mbere n'abagwaniye mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose babakuye muri Afrika. Muri kino gihe Ubufaransa burakira bimukira benshi bavuye muri ivyo bihugu bakaja kurondera ubuzima mu Bufaransa. Kenshi basanga bakora ubuzi basuzuguritse, ariko hari habashobora kuhaterera imbere cyane bakaba abantu bakomeye inyuma yo gusaba ubwenegihugu bw'Ubufaransa bakanabuhabwa. Amateka y'umukenyezi aturuka muri Afrika tugira tubabwire uno munsi araza kutwereka ingene abo bimukira bashobora kuva muri ubwo buzi bukengegwa bakaduga bagaserukira abafaransa mu nama nshingamateka y'Ubufaransa kubera ishaka ryo guharanira agateka kabo n'akabanyagihugu b'Ubufaransa muri rusange. Uwo tugira tubayagire ni umukenyezi w'umwirabure aherutse kwandika amateka mu Bufaransa. Amazina yiwe ni Rachel Keke. Rachel Keke yavukiye Abidjan muri Côte d'Ivoire mu 1974. Se yari umushoferi w'ibisi, nyina nawe yari umudandaza w'impuzu. Rachel yabutse nyina afite imyaka 12 gusa, bimutuma atangura gukora ku myaka 16. Yakora akazi ko gusokoza abakenyezi. Mu mwaka wa 2000, Rachel Keke yahungiye mu Faransa mu gihe igihugu cyiwe cyari mu bibazo. Mu 2015 Rachel Keke yarahawe ubwenegihugu mu Faransa. Rachel ni umuvyeyi w'abana batanu. Aho mu Faransa Rachel yakora mu buzi bukengegwa. Agishika yabandanije gusokoza abakenyezi mu nyuma igihe kinini yakimaze mu mahotel asukura ivyumba femme de chambre, yaranakoze ubundi buzi nk'abo bita femme de ménage, abantu bakora isuku mu mihana bakabihembegwa. Ubwo buzi bubamwo akarenganyo kenshi, abantu bahembwa make kandi bagasuzugugwa. Hagati y'ibihumbi 2009 n'ibihumbi 2021, Rachel Keke yatanguye umugumuko w'abakozi bakora mu vyumba vy'amahoteli vy'ihoteli yitwa Ibis Batignolles y'i Paris mu Bufaransa. Abakanyezi bahagaritse akazi amezi 22 bagwanira uburenganzira bwabo nk'abakozi. Beni hoteli bari abakomeye, nibibaza ko umukozi mutoyi yoshobora kwihagarara ko igihe kingana gucyo cyose. Rachel Keke yamenyekanye muri ico gihe kuko yaguma semerera hose avugira abo bakenyezi. Uwo mugumuko warangiye abakozi ba mu vyumba bahawe iteka umushahara wabo uva ku mayero 800,000 hafi miliyoni 2 n'igice z'amarundi uja ku mayero 1,500,000 hafi miliyoni 5 z'amarundi. Gucyo abo bakozi bo mu vyumba femme de chambre baja ku rugero rw'imishahara y'abandi bakozi kandi bahabwa iteka amasaha y'umurengera batangura kuyahembegwa. Urugamba rwa Rachel Keke muri hoteli Ibis Batignolles rwamuhaye kumenyekana, maze abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo mu mugambi wa Jean-Luc Mélenchon baramurondera aja mu bitoza mu bashingamateka. Mu Bufaransa nibatora intonde z'abashingamateka nko mu Burundi, bo b'igihugu bakigaburamo uturere two kwitorezamwo circonscription electorale tungana n'ibitegire by'abashingamateka ku buryo akarere kose gatora umushingamateka umwe gusa. Umwe wese mu bitoza arigwanira, ntabwo yinyegeza mu rutonde rw'abandi benshi. Rachel Keke aherutse gutsinda amatora ku majwi 53% ahitwa Val de Marne. Aho yatsinze uwahora ari umushikiranganji wa Perezida Emmanuel Macron yitwa Roxana Maracinoni. Rachel Keke abaye umukenyezi wa mbere akora isuku mu vyumba vy'ihoteli femme de chambre atowe kuba umushingamateka mu Bufaransa. Rachel Keke avuga ko azobijwi ry'abatagira aho bavugira, ko azobijwi ry'abakora ubuzi bukengegwa mu gihugu nk'abajejwe gusukura ivyumba vy'amahoteli, abakora mu mihana, abanyezamu n'abandi. Avuga kandi ko azobijwi ry'ugwaruka rutera guhebura. akararero ka hasherikeke kigisha bigeme bacu ku indoto zabo zishoboka gahinguvu aba bose kubavugira abarenganywa ese twobona abashinga amateka nkabo mu Burundi naho tukaronka abavugira abasiti ababoyi n'abayaya abakora mu mahoteli na za restaurant abakora mu bubare n'abandi benshi batagira gitabara
Thank you.